Ndibira Life irankarase, give me love My baby wimba baza, no Baby mba ndiwe inaka, no Iye mihanda ni danje Nari kuza gukoma kwaje
Nauna gumundu, munda Sinarinzi kumeze nga ya mashoi Asazu mutima wanje Kanda shaka kuni japa Deu kunu iyu uru yu meze nga kayo ah. My life is a roses Why umva wabikora Oh na 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 eh. Wana ye murida irema Utuma spending aya mahera Urakanya mayeri ni waheza Oh na 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 Wana ye murida irema Utuma spending aya mahera Urakanya mayeri ni waheza Oh na 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 eh. Wana ye murida irema Amahera Niwaheza ta wana e muri dairema amahera niwaheza
See the way you confuse me waravuze ngo nuzuru wanje umuhongo ndakwama ndapoa nani nziko ngo ufite ucheche mugache you confuse me
yo nomura stofunze mapei kute wumva wana huzo kuche yeah. kuri star jendi fresh niyo wana njenza koma virens akakana nipea virenze kuri kwete ni fresh o virenze akakana nipea virenze Kuri kwete ni fresh o virenze
Mundu munda Sinarinzi kumeze gaya mashori Asazu mutima wanje Kanda shaka kuni bya Bebu kunu iyo uru yu meza nga kayo My life is a roses Why Wabiko Oh na na na
Wana ye muri dairema Utuma spending aya mahera Urakanya mayeri ni waheza Oh na 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 Wana ye muri dairema Utuma spending aya mahera Urakanya mayeri ni waheza Oh na 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 eh. Wana ye muri dairema Amahera ni waheza ta. Wana ye muri dairema Amahera ni waheza
X Chop.
Get it, bro.